owayengumdlali we-Orlando Pirates, SuperSport United neBafana Bafana uThandani Ntshumayelo uthi iBetway Premiership ezayo izoba nzima kuRelebohile Mofokeng. UMofokeng, oke wavivinywa neqembu le-English Premiership ngesizini edlule, uzobe edlala kwesibili egijima ku-Premiership kanti ngemuva kokunqoba kwakhe ngo-2023-2024. UNtshumayelo uthe lo mgadlo nekhono uzoba ngumdlali obonakalayo. Bengikhuluma ngoMofokeng ngelinye ilanga ngithi lena kuzoba isizini yakhe enzima kunawo wonke, kusho uThandani. Lokhu kungenxa yokuthi abadlali bamaqembu aphikisayo sebemazi kangcono manje, futhi lokhu ngikutshelwe ngumqeqeshi uGavin Hunt ngesikhathi ngiya kwisizini yami yesibili neSuperSport United. Ngiye ngakubheka lokho futhi ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kuyena, kodwa uma engadlula isizini yakhe yesibili nesithathu uzovuthwa njengomdlali futhi angakhiqiza okuthile okukhethekile. UMofokeng uqala umkhankaso kahle kakhulu iPirates ihlule iSuperSport United kuma-quarter final e-M10 futhi uqhubekile nokwenza kahle efaka igoli ngesikhathi inqoba ngo-4-0 kowomlenze wesibili we-Champions League ihlule iDisciples ngempela sonto edlule. Ushaya igoli elibalulekile iBhakabhaka ibambana ngo-1-1 ekuhambeni e-Cape Town City e-Cape Town Stadium ngolwesithathu emdlalweni omlenze wokuqala owandulelo wamanqamu e-M10. UNtshumayelo uthe omunye umdlali wePirates okufanele adlale kahle ngo-2024-2025 intandokazi yomdlali wasesiswini uPatrick Maswangaye, oqoke njengomdlali ovelele kuPremiership ngesizini edlule. Ungumdlali omuhle uMaswangaye futhi ngiyamthanda. UNtshumayelo uthe iSundowns engompetha bemidlali eyisikhombisa ilandelana iphethe iPremiership ngenxa yobungcweti bayo nendlela abaphatha ngayo abadlali bayo. Iqembu elifana ne-Orlando Pirates lona qembu elizophonsela inselelo iSundowns, futhi ngeke behlale bejabule ngokunqoba i-MTN ne-Nedbank Cup. Ngiyawahlonipha amaqembu anqoba i-league ngoba sengiwine izicoco ze-league futhi ngiyazi ukuthi kunzima kangakanani.